Yeah. Umbono. And if you una ring. Yeah. Da. Mara ni nga mbidza chamas, the chamas. Abe o chamas aso kopa mbrom tu nemba o te kana mi. So ngoko nongwa. So let's get to the point. Hezwi zwine ra vho ri ndi kha tsho ndo ḓa nga tsho namusi. Ngo mbona mbora ni fomo so. Zwe vha vha zwe zwele me. E zwa kona. E ndo ngoba ndo busuko. Ndo ni sumbe dira nda zwo ri nda ali ko takadza. A u takadza. Ngo ndo busuko ma vho. Zwele me. Tsogo. Tsogori. Tsogori.
No ya. Ya fam.
Okay. Ah, zwino nda kona u ḓivha zwa uri a shumi. Songo bva fhiyo. A ri khou ana lockdown, okay. When lockdown i khou ḓa na zwitori na zwitshele mina zwoṱhe, mara ndi khou amba uri so give up. Ende zwino nda kona u ḓivha zwone. Itani uri mutakalo wanu uvhe safe. Once ni ita uri mutakalo wanu uvhe safe, zwi itela na vhaṅwe vhathu mutakalo wa vhaṅwe uri uvhe safe. Ni keep mutakalo wanu uri uvhe safe, then zwi thusa na vhaṅwe vhathu vhane uri ndi ni tshila tsini navho nga tsini na mutakalo wavho uvhe safe. Mu kona ngwana. Ngori nthu i virus ya hone noni yo no pfhi corona vhana vhashu, that one is killing. That one is very seriously. So don't play about that one. So it's better muthu a tshi vhudza upfhi a ite mini, a ita sezo, a ita zwezwo a vhudza upfhi a ita zwone, ngori ishi u tou amba ngoho na mukalahi ndo fa u ḓo tshinyaliwa, ndo huvhala, ndo ri sia, ndo sia mugayo, ndo sia mugayo mbravo, tisaga mugayo ya sala yoṱhe. Zwine zwi nga mudza zwone ndi zwo tou ri dadeni ni just rias ende ni ambare mask na zwanḓa ni khou tou humbelavho ni ṱambe vho vhana vhashu. Ri ḓo wana mutukulu loko soko tou bva thoilete henengei, ri vho ya ngo ṱamba na zwanḓa, u tou vha ya magakoni zwiḽiwa na dzibodoni henengei. Kha bodo ine avho ri na vhaṅwe vhathu vhane khou funa ḓa hanefhaḽa vha tshintsha hanefhaḽa zwiḽiwa kha heneḽa bodo ine a khou ntsha khayo a tshi khou bva thoilete a songo ṱamba zwanḓa. Ee, zwino zwine nda kha amba zwone ndi khou ri vhathu a ri vhudziwa, a ri gudo ḽena something kha vhutshilo. Kha ri ḽene something kha vhutshilo. Muthu a tshi vhudza upfhi a ite mini, a lingedze u zwi ita. Ndi a ḓivha zwo lemela mara zwine zwi tou nyaga u tou pfhi u tou konḓeleliwa. Ngori once na sa nyaga uri ni vhudziwe tshithu ni tshi pange ṱhoni, zwi vha dangerous kha mutakalo wa vhaṅwe vhathu na mutakalo wanu. Ngori once nyi na thoma u lwala, hu khou lwala na vhathu vhane vha nga tsini na ini. Lesi masitswali wa ntswara, ke ri masitswali ke vhalelaka ma. Yeah. So mahali yena a nga mathakathakala ndi flop yo tswala yona just because of wena, because wena a nyaga u hlapa matsoho. U tlhama u tlhangko teng u vithadako ha yona u tshwara dilo a u tlhapi matsoho eng u tshwara a ri hane di sanitizer sometimes the kuri uri ndi difficult to decreate ndi khombo ri sanitizer zwi nga wana uri zwi kho ni dzhiela zwi ni dzhiela tshifhinga uri ni wane nahone ya ḓura so ni fanela u make a show kha vhutshilo uri ni shumi. Twenty-eight. Nda ndi khou ḓi vhudza u ḽama u khou mmbodza zwitshele avha ndi customer ri ḓo itani thi ri khou shuma uri ni shumoni wo ende a nga ambara na mask nda ngo mmbodza a ri tsha dzhena pa ri songo ambara mask shophe iṅwe na iṅwe muthu a tshi dzhena funa dzhena ambara mask ri vhe safe na rinevho ni ri dzhi ni ri dzhiani mathini ni wana muthu a sokou dzhena nga sokoto hwanya hwanya tshinga na zwino na bvona na milayo ha ngo u funḓedziwa milayo sokou hwanya hwanya nga na zwino wa vhaisaka. Wa ri wa thoma u mudza zwino ḓo wana muthu ane a sinyalala mara ri khou thusa yena uri mutakalo uvhe safe bize u sokou hwenya hwenya vha tshi nga na zwino hangwa something nga khiya muhumbulo a tshili ngo ralo. So zwine nda kha mbudza ni khizwi nga na mukala ndi kha mbori corona i dangerous abe ndo wana muthu u kwa to kwatela uri upfhi halwa ara u tshi ho stopiwa u ḓo vuliwa nga vharimi nga stage one na ṅwana ndo to kwata ndo to bilufhala ndi uri tshi vho tonga na zwino kha musi kha ya zwi tsha tshimbila zwavhuḓi mara ro khou thusena ene tshavho khou nyaga u vha kho sokou tou kangwa na u kangwa a ludze control hanefho futhi a dovhe a bva fara beḓela dzhene tshiṱaratani sorry a dzhene tshiṱaratani na lubeḓelo a tshi vho fariwa hafho nga mapholisa a tshi vho ri mini a tshi vho sokou tou muthu mutsu a shumisi hafha nahone a songo tori muthu mutsu muthu muṅwe na muṅwe a shumisi hafha ngori vhe wona tshitala badi tsha amba uri muthu mutsu this muthu mutsu that hihi muthu muntsu muthu wa muntsu ka muka le mogoo a ri yetsa dutse tsike bolelanga ka tsona ino hehe muthu wa muntsu muthu wa muntsu le bona makgoo a ona ndo tlhapela ba lata site le bona a sore lotse ba di latelela ka moka tsona ba teng makgoo a mangwe a di hotkop a sa tlhape matsogo hehe muthu wa muntsu ke hotkop ae a e bereke so ba one batho bane thodza ba dzishumi madandaede ha bereke kuno mbudza nna zwino ndi khombo uri ari dzi keep safe vana mukalaa joke aside ari dzi keep safe corona ri make sure zwori i songo ri affect ri vhe kule nayo ri lindelesa zwine president a khou ri vhudzisa zwone uri zwi stage zwi khou tshimbila so na so nahone a tshi khou ri address uri zwino country ya vho rine i khou tshimbilisani kha sia ḽa corona nahone yo no affect vhathu vhangana kha ri khavara vhathu vhangana then zwi vha zwi khou ri thusa fhala uri na rine ro dzula mahayani ri kone u vha ri khou learn something thi muthu wa vula radio na na TV ni a dzi vulela na dzi zwipfhe zwithu zwi khou ambiwa ndi amba uri ni wana muthu akho sokou tou bva kho sokou gidima zwiṱaraṱani hu si na tshine a khou nyanga tshone u tshi mudzisa uri ni khou ya gai ye ndi uri ndi khou ṱoela mungana wanga ni nga ṱoela mungana wanga na corona na nṱha zwi ndi zwithu ḓe zwezwo a si u vhaisala zwo zwithu u tou lwala ni khou ṱoela mungana wanga na dzi corona hengeni ni tshi vhuya fhayani ni khou nyanga uri ni vhuye na died henge corona ni vhuye na ini then ni shate muḓi woṱhe hafho ni tshi khou i shata muḓi woṱhe ni khou humbula uri ni tshi khou i shata muḓi woṱhe arali muḓi woṱhe zwa vha zwa konadzea muḓi woṱhe wa bola survivor muḓi tshinyala woṱhe iṅwe ani ngo vhulaya vhathu ini hafho ndi u vhulaya vhathu hezwo zwithu ndi iṅwe case ine ndi u vhulaya vhathu so ndi khou amba uri ḓi keepeni safe vha na mukala iya dina da ideiṅwe corona nṋe ndi kho tou nudzavho a ti khou tou ri mini kha ra vhe ni tshi pfha uri ni a ḓivha ni a kona na na dzi swili dza vheiwe kha musi a thi ri na muthu mutsu na swili na mukhuwo na swili zwo ṱoḓa ita uri muthu tshi na swili a tshi vhudziwa a tshi kaedziwa tshi khakhela tshipfi Thomas Matanda ngo vhona muthu mutsu so ndi khou tou amba uri hezwi ndi khou zwi amba ne linkwe shizwi nthu ke i wolelang it's serious cause ḽi to khawatea maut a ke ḽi vhudzimaka ḽi to khawatea ende once ḽa khawatea ora uri ish it's a problem so na vhana a nga si ḽi advise for dilo dze wrong or what nne ke to ḽi vhudza nnete straight uri khopelo ḽi sanitizer ḽi berekisa sanitizer i funo ḽi uri tsele ntshi ḽi apala mara mask is a must atshwanetse ḽi u berekise mask wa bona mask ḽi ḽi na vha wona uri yinge uri yinge a xi va mpfhile wona mara kwa khampani kwa injini va n'wetsi injini wona va mpfhile wona ke spanisa wona ri na ke ta irala cause wa yitsa uri a ra tshwana tsena mathekisini ri sina mask for irila vhathu va vhaṅwe uri va swika affecteya ri ndlo tseiwe no tsongo tsona maybe wena u tswa modilong tsawo a ri yitsa mutha ngoteyi fita mola tsena mo taxini mola nyango kha wata le vhathu vha vhanga mara kha le wena to vhosi awe uri u mali yona vhuya khosi nga si itse khosi vha ri tsela ya many days uri i khono bona ala di what were symptoms that thing so mara u prevent and to ki sanitation ari sanitize vha fa ari bekse mask ari thabe matso ke nga nthunga le kutsang yona eh guys eh ke nna chama sa ke ene ke to bua pe vieso bona ke to bua vieso bona mo ke to lobotso le re english ke ra ka le lenya corona ya ntor so re ta ko bolla ba fetse ska ha le ska fela pe re ta ko bolla di hudes ntenya ne le le o ra rono sanitizer fela o bere ke sanitizer tlhapa matso i difficulty ya ngwa par mask ya email ntwe o rnya go rupatela re khona par mask ni o badela ofini ambara mask vhe wena u tamba zwanḓa 20 seconds ri thome to ni badela ni kona u tamba Ah, yano ne na ayam. Azu nga suzi tez, mutakalo wa biwe tunaru. Ikse. So, ay, ri do bona, ri do tuzay. Tara ndi tez amshumo. Oh, wanda ye tulu wa wanda tulu wa wana. Uyu nda kuita zuna kwa kafona, asu wanda tulu wa wana. Ah, kwa Marabeni ngaro ntuza ngoro subscribe, please. Sama bide. Nenga subscribe. Tai dengi narner kono baba tunya na ribu ye. Kono saka zanya wantalo wanyo. Lino subscribe wanyana wa fit. Ah, discover. Life, kiso.